Oye, mamá, Musa wakwatitse anano achikazi ndiye muna osakhulupirira pakana tokhulupirira iwo alo wechisilamu Musa wakwatile azimai achikunja wondo pakana takhulupirira alo wechisilamu alemba kutelo Taweza mbili jumuji majitika Kabwela nyamata wajisilamu Kuzafu sila panja Ama buyangana kukweza Kuzamu sita mama Anvekele
Saku Sinaona ishimu mariku moku Kaluona Wenera Simu nga pense yoro kazi Motiribe Ve inu
Musa wakwatile azima iya chikunja wondo pakana takhulupirira alo wechisilamu alemba kutelo Mesa Allah kunena mukurani kuti kapolo wachisilamu ndi wabwino kuti mukwatitse mwana wane uyo kusiyana ndi munthu osakhulupirira ngati mukanaziwa inu amama Chifukwa mutu wachikunjayo akukuitanila kumoto pomwe Allah ndi wachifundo akutiitanila kuntendele tikapulumuke Musa wakwatitse anano achikaziwo ndiye muna osakhulupirira pakana takhulupirira iwo alo wechisilamu Musa wakwatile azima iya chikunja wondo pakana takhulupirira alo wechisilamu alimba kutelo tesa jana za mtundu wangu mama wachia wantamusa kwa jamu kanga kupika eshana sana kala weni walume bachipanji aya kuti ukavechi atamusa vanga umbala tano ndeune nanonyela vanja chemali nansalile Wene la kusabula vanu mevambone Wakutinka tame na wakuchana Musa wakwatitse anano achikazi Ndiye muna osakhulupirira Pakana takhulupirira Iwo alo wechisilamu Musa wakwatile azima iya chikunja wondo pakana takhulupirira alo wechisilamu alemba kutelo Musa wakwatitse anano achikazi ndiye muna osakhulupirira pakana takhulupirira iwo alo wechisilamu Musa wakwatile azima iya chikunja wondo pakana takhulupirira alo wechisilamu alemba kutelo